Umuneke name unu. Onye na anu unu ya bu Maazi Nwankwo Christian. I will tell unu ozi oma. Royale Villas Estate na Oba Anambra State. Ina anyi gafu na ife oma mere. Maka ndi bayi si na ife di mma na anya bu nwanne. Unu ebo bibi ndi madu bi cha gba cha le. Ana bu du. Ina anya nezia igafu no akara eba ma putara fo Second Niger Bridge ga. Then unu akwa na kpo mahadum. Ndi Gronvik Polytechnics. The number of her back. Then Grovig International School. The kwa number of her back. International Market Oba. The number of her back. Ina yifu na akwa guza akwa uzo ba atara na this estate. Mweli hi imere na estate akita Ghana Guinea. Na yi ka nungwa ge. Estate anabia. Omaricha title anapo government layout and registered survey. We'll also welije luta ayalu. Ka imelego ihoma
ife anyi isile na aho anyu nenu na agbujijiyare ife mari he na emenu eba oba segi na eba 20 million we also we lead it wa ka le 20 di nigo onyonyo a na alukwanu etefwa na afa mbu mazi nwa nko Christian.
This is Grand Vic International Secondary School.